Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Baby.